Sanibona kwela kithi. Obingela umcebo kwaNdlovu emsinga emachunini othulini isigodi. Bakwethu ngicela uxhaso kakhulu, ngicela isupport. Umcebo kwaNdlovu ukhiphe i-EP nengoma ezo-3 entathu ngolimi lwesiZulu. Lezi ngoma lezithola kwenye i-app ebhalwe Juke Box World. Ngicela njengamanje ungisize u-download i-app ebhalwe Juke Box World bese uthenga i-voucher ebizwa nge-one voucher. Uzobe sewungena phakathi ke u-register, u-recharger bese ubheka ingoma kamcebo. Ngiyabonga. Zingane zakwethu, le app ebizwa nge-Juke Box World iyawelekelela kakhulu umculo, wonke ama-artist ayalekeleleka, ayatholakala amaningi futhi ayasizakala ukuthi i-piracy ingadlilubi, ngoba leyo ngoma osuke uyithenge ngenhloso yokusupporta umculi loyo, ngoba ayikwazi ukushareka iye kwenye ifoni. Ukuze omunye abe nako kumele adownload i-app bese ayithenga naye ngesingaye. Ngiyabonga kakhulu. Nakwamanye ama-online stores izoba khona nje maduzane, ngiyanithembisa zintathu nje ingoma azisiniki. Ngiyabonga. Ine ngoma entathu ke i-EP kaMcebo, eyokuqala ethi e-university njengobuyizwa nje, bese eyesibili ithi uthando lungumanqoba, leyana inenkondlo eshiwo uye futhi umcebo kaNdlovu. Ngicela ukwazi ukuzithwela yona uzizwele nje. Bese kuzoba yesithathu le ethi wahamba themba lami wangishiya ngedwa. Ngiyabonga kakhulu. Ey'nkundleni zokuxhumana umcebo uyatholakala ku-Facebook. Ngicela ubheke i-page elibhalwe Mcebo, igcansela kagaqelani Ndlovu Music, bese ulike, ucommente umothi kukhona mhlawumbe longakhomenta khona okuningi okuphathele nathi uzokuthola lapho. Ku-Instagram ngicela ubheke umcebo usanele Ndlovu, kanti ku-YouTube channel ngicela ubheke ungonyama 7 Entertainment, ubuke ama-videos, ulike, usubscribe. Bese kuba ukuthi ngicela futhi ungisize uye e-pagini le-Great Town Gazette, kunodaba oluphumile ngomcebo enzuwane nje oluphethele wonke umlando kamcebo. Ngiyabonga kakhulu, ngiyakuthanda.